under my watch. Hlophe will never do that. I'm not a sellout. I rather die and be a free man in my grave than live as a puppet or a slave. Not a flop. Not a flop. So corner, the code yet discipline. Ukona unyubaba njele kube shout up a mover. Zizo mkalela, my member MK. Yebo, asidali ku MK. Discipline. Ukona zimbini, emfuna ukuthi nginenzele attention yenu kuzoba. Ezingamacala ku MK. Eyokuqala, ukuphatha isikhali. In a restricted area. Njengalena. Mawuthi uphethe okapha nje lana zoba senkingeni kwemkhenya. Asizolinda ukuthi uzugwaze umuntu. Asiyiphathi ikhali endaweni enje uzokwaza abantu. Why do you understand anyone? Right. Mawuphethe isibhamu sakho noma isikhali sakho ngoba phela ikhona ilento intswela boya phansi. Beka lapha emotweni yakho. Kukhona isecurity la naba abantu abane right ukuphathi ibhamu. Nabanye duze kwami ngela ngikhombisa ngoba uma ungithinti zo. Siyanicela udlama selufuni.
Yebo.
Ikhali ningayiphathi endaweni enje e-restricted. Kuhlonishwana. Uma uphethe ummese noma isibhamu noma yini, nami nginazo ibhamu. Kodwa ayiphathwa lana. Bosishiye emotweni yakho noma usicelele enkosini.